uthando luphele nini ndizihlukumezisa ngawe indlela ndlela endihambileyo ndiyabona utikiwe ndim indlela endigqithileyo ndifuna ubona ubuso bakho ndihlala ndikucinga phezolo bebembuza ukuthwa yaphi nyanomntu utshone phindicela uphume baby abanye bayahleka ndihlala ndithandaza ukuthi kuphele konke ubuhlungu endinabo indlela ndlela endihambileyo ndiyabona utikiwe
Yeah.